bibi na mabwana, kama ambavyo mnaona hapa tuko international airport, niko na mrembo baby my one and only, my sweet potato. Awana tiri mama ile, tuna elekea